Lesson 24, Weather and Seasons. Today it is cold. Namuhla kuyabanda. Namuhla kuyabanda. Today it is hot. Namuhla kuyashisa. Namuhla kuyashisa. It is warm. Kufudumele. Kufudumele. It is sunny. Kunelanga. Kunelanga. It is windy. Kunomoya. Kunomoya. Today it is better. Namuhla kungcono. Namuhla kungcono. Summer, ihlobo. Ihlobo. Winter, ubusika. Ubusika. Autumn, inkwindla. Inkwindla. Spring, intwasahlobo. Intwasahlobo.